lokho. Siyafisa futhi ukwenza i-disclaimer in advance ukuthi asizili ukuzodeala about the nitty-gritties, the merits and whatsoever pertaining with amacala akade qhubaqhubeka ngoba bakhona ebandleni abantu abakwazi nalokho. Sifuna ukuthi izwe lazi futhi iqonde ukuthi ini lamanazaletho kwizinkumbi ngezinkumbi alandela unyazi oluhlezi kubokwalo ebuhleni sulandela ngokuvuma okusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu asiphoxiwe. Kumele sicacise ukuthi uma sikhuluma ngoShembe kasikhulumi ngesibongo kuphela kodwa sikhuluma nangomoya oyingcwele ohola inkolo nebandla lamanazaretha. Ngemisebenzi nomoya oyingcwele owehle enyameni yakwaShembe nawo uShembe. Abantu balandela bakholwe yiwo lowo moya. Lowo moya uqhamuka ezulwini uJehova wehlela lapha kwelakithi emzansi esizweni sikaPhunga noMageba. Landelwa izinkumbi zabantu ababizwa ngamanazaretha ngokulela kwizwi likaThixo. Lowo moya oyingcwele wenza imisebenzi emkhulu eyenza sikwazi nathi ukuphumela ubala. Ngibaleke imisebenzi emkhulu uShembe sekayenza ezindaweni ezifana nakoBhalithi nakoTafelkop. Ukwehlonisa ubulili ezinganeni ezazizalwa zingahlukanisile. Ukuthethelela nokukhipha iziboshwa emajele. Ukuvula amehlo ezimpuphude nokunye okuningi okwenzeke enkosini ezala unyazi. Uthe kunenkosazana nakomkhulu lalo inyanga yezulu nelanga kuze kufike kumqalo wendlela. Lezi imanga neyigemegeme zikankulunkulu lokhu njalo zenzeka. Lo moya awuphuphuthwa futhi akekho uShembe owake wasifunela wona noma wawuhambela kodwa uzehlela wona usuka kuJehova bese ukuthi lowo owehlelwe yiwo abizwe inkosi yamanazarethe. Ukukhethwa kwamanazarethe kwehluka ngezindlela eziningi. Wengithi ukukhetha inkosi kwamanazarethe kwehluka ngezindlela eziningi. Abanye bayakhanyiselwa nje emicabangweni yabo, kanti abanye baboniswa ngababubo ikakhulukazi abangasekho, okunenkolelo enkulu ukuthi iningi lamanazarethe asuka eholelwa ngabangasekho kuleli bandla noma kuShembe. Uma bezindaba bengazicwaningela, inqwaba izinto abangayithola ekhanyiseleka kuzona ngonyazi okuyilona oluhleli esihlalweni njengamanje. Amanazaretha alandela uShembe anokuthula, anenhlonipho, anokuzithoba futhi awalandela amasiko amukelekile kuJehova. Nangoba silapha namuhla, silapha ngaleyo migomo yaleli bandla, silapha ngenhlonipho nokuzithoba. Ngomlando walo Nazaretha kusukela kumqalo wendlela, wayephume engene ezinkantolo elale ezintabeni, abizwe nangesela, abizwe nangomdukisi, kodwa konke lokho akuzange kuphumelele. Kunalokho ibandla lakhula ladlondlobala njengoba lobuNazaretha nobuKristu babungena buphuma ezinkantolo kodwa kuzange kuphele. Ngaleyo ndlela siyathanda ukuqinisekisa umhlaba nezwe lakithi ukuthi ifagugu labo okuwubuNazaretha ngeke buphele. UShembe okhethiwe ezulwini uyena oze azithole emangalelwa ngabantu abafuna ukumephuca ubukhosi phakathi. Unyazi lwezulu luphethe zonke izimpawu zokungcwela, ngakho ke abantu abadingi mvume ukulandela noma ukukhonza unyazi. Kusuka ezibilini zezinkumbi zamanazaletho kubalwa nengxenye enkulu eyakhetha uShembe owunyazi, ngoba phela singeze sakufihla ukuthi abantu uShembe bamkhetha usuku nosuku. Ngisho nasemandulo izithunywa noma othumekile babebhekana nezinselelo esingabala kusuka ku-Ashipenazi induna yaseBhabheli owakumele iphoxe ngenkani ukufundisa uDanieli nabahlobo bakhe imikhuba yaseBhabheli. Singabala udaba lukaNebukadinesari, naye wazama ukuphoqa izithunywa zikaNkulunkulu uNebukadinesari nabahlobo bakhe ukuba bakhoze ithole legolide elaselibeliwe. NoDanariyu umbuso wakhe wamaMede namaPheresiya. Faro siyalazi udaba lakaFaro ngenxa yesikhathi ngeke ngisagxila kulo, ngodaba kaHerodi njalo ngeke ngisagxila. Kube zikuzo be namuhla lusahlushwa lolu libo lwasezulwini. Ukukholwa ukusikhethela ngokuvuma kwenhliziyo nomoya, washo uJoshua kuma-Israeli wathi, I quote, Ngakho uma kuku bemehlweni enu kumkhonza uJehova. Khethani namuhla ukuthi ngubani eniya kumkhonza. AmaNazaretha ke asikhethele unyazo lezulu. Uma abantu befisa futhi benothando lokuqinisa lokho, bangasebenzisa ngisho nobuchwepheshe besimanje ukuzenzela ucwaningo online. Bazitholele bona izimpendulo noma baziyele bona ebuhleni bamaNazaretha ukuze bawuzwe lo moya omnandi esiwuzwayo owenza sizizwe sengathethi sisezulwini kodwa sisemhlabeni. Uyiwo lo moya owenza ukuthi cha, ukuthula kwethu kungasivumeli ukuba sikwazi ukuthula. Ngiyafisa nje ukwedlula ekutheni ibandla lamaNazaretha njengoba lidume ngebandla lakwaShembe likhonzele emzini wakhona kwaShembe ebuhleni. UShembe walandisa ngokwakha imizi ayiqamba amagama bese abantu abalandela uShembe besondela kuleyo mizi bakhonzele khona ukuze ethi uma ibuya uShembe ehola amaNazaretha abafice bekuleyo ndawo noma bahlangane nakuleyo ndawo ukuyobika iy'nsizi zabo ngoba siyazi ukuthi thina ama-Afrika siqhamuka kuphi nosizi. Unyazo lwezulu ngumzukulu wenkosi inyanga yezulu. Ngakho unyazo lwezulu lukubo ebuhleni namuhla okungathi yikomkhulu le lamaNazaretha ngoba unyazi ilapho longuva khona. Eminye imizi amaNazaretha eminingi ikakhulukazi emisha yakhiwe ngamaNazaretha akwezinye izindawo ukuze uShembe uma ewavakashela afikele kuwo. Yonke imisebenzi unyazi nezizukulwane zisuka nasenkosi inyanga yezulu liyenzela ebuhleni. Ngisho amagensi emane ongamandliza enkosi. Inyanga yezulu noThingo akhona lapha ebuhleni. Inkosi uThingo yaxwayisa kakhulu iShumayela emachunini emzini wayo nasePort Dunford enelisiwe ngetulo elimbandakanya amalunga athile ebandla lokho amaqhinga okumgudluza esihlabeni. Lokhu kungenye izindlela eyasivula amehlo njengamalunga ebandla singamaNazaretha. Sabona ukuthi ngakuhle ukuthi ngesinye isikhathi ezinye izinto sikwazi ukuthi siziqondise. Uma unyazi lokho lavakasha endaweni ethile ishona sedolobheni imbali okuphazima kweso kuvela ukuthi mbo lubu unyazi lungazange libize umuntu abantu okuhlanganisa amaNazaretha nomphakathi jikelele bayaluthanda unyazi ngokusuka ngaphakathi ezibilini zabo. Kepha uma singaba nokulungabaza ke unyazi kulabo abalingabazayo thina sitha kulona icala lelo singabantu njengoJohane hayi umuntu ngesinye isikhathi wahlushwa ukwehluleka njengathi njengoba singabantu sehluleka. Sifunde ukuthi ngesikhathi wayeyisiboshwa sika Herod wahlushwa ukungabaza uJesu Kristu waze wathumela abafundi bakhe ababili njengoba nanamhlanje nathi abantu abangabaza unyazi siyabathuma lapha ebuhleni ukuba bayombuza uJesu bathi ngokaLuka 7 verse 9 wena unguye yini ozayo noma ozo noma sobheka omunye na wayesefikelwe ubuntu uJohane esekungabaza ubukhulu bukaKristu.